Laisondweni sinekhwaya engabantu abayi 15. 15 bazalwane, 15. Bantu bakushaya uSunday noma insuku zamareza. Abantu bawu 6, bawu 7. Baba bantu. Baba bantu. Nisweni kuphi? Silindile sinenkinga. I hambi kanje uma izoduma. Angivumi, I hambi kanje. Bazalwa umsebenzi kaThixo lo. One by one by one, and any cars, konakelephi? Nisuke nikuphi? Zama, nisuke nikuphi?
Bazalwane mina ngiqane ngixolele, ngibanje umsebenzi. Ngibambe phansi umsebenzi. Niyazi ke abantu bahlezi begula, so ayi, akuphumeleleki impela kodwa ngomgqibelo Sunday. Ngiyayingizame bazalwane.